Kama vile biashara inaendelea wakati wa December, sasa tumeanza kupata customer wengi kuliko zamani. And January hii soko ikuwe imemalizika. Hii sasa soko tukue tumeseto kabisa mahali pamoja.